Allah, 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 ya Allah, Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma bil milay salatan daimatan bidawami mulki lai.
Allahumma salli ala
Bye. Ya Rasulullah.